Ikiyaga cya Rweru ni kimwe mu biyaga indwi bisanzwe biri mu ntara ya Kirundo. Icyo kiyaga gisanzwe gitunze ibinyabuzima bitandukanye, aha tukuvuga nk'amafi mu bwoko bwinshi, tutibagiye n'ikinyabuzima cy'imvubu. Nk'uko tubishikirizwa na Mirenzo asanzwe arangurira imirimo yiwe y'uburobyi muri icyo kiyaga, ngo inyuma yaho umugambi LVEMPII ufashije mu ikingira icyo kiyaga, ngo imvubu nazo zikaba zaciye zironka ikibanza zirishamo ubwatsi. Abarimyi basanzwe bafise imirima ihanamiye ku nkengera z'icyo kiyaga cya Rweru barahigiye ubundi buhinga mu ntumbero yo gukingira imirima yabo, gutyo imvubu zahora zishika kubonera imirima y'ibigori n'ibindi biterwa zirabiheba zija kurisha mu kibanza cyazo.
Iki kubera LVEMPII bakingiye izi mvubu ziba mu mazi ziburya zikunda kurisha ahanyine muri LVEMPII. Urumva rero kubera amatongo benshi ahanamiye aha leta yagiga kuko ziya metero zabo ahandi nta kacasigara humene gihugu. Yego nivyo, urumva zirakuka zikaja muri LVEMPII. Iyo zibonye bijya bigori zikabona n'amasaka zica zihanamira kugenda kuduga muri ya mirima y'abene gihugu. Mugabo rero twege twaciye tubona ubuhinga bwiza bukingira imvubu atangorane. Uranga nkazijya sengenge. Burya hajya twitworeje ibitungu tumaze kohereza rero hanyuma imvubu nyene ziraduga ziratonera caturonera umugambi wo kugira tukurotire kugira zije zigarukira nyene muri LVEMPII zirira muri LVEMPII zikarisha zejeje zikazisubira mu mazi. Umva rero nk'uburyo nka leta rwose kuno yofasha abantu bahanamiye aya matungo yo ngaha bakanuruga uburyo bw'isengenge, nta mwanya n'umwe umwene gihugu yose akwidoga yuko imvubu imwonera kubera yoze yigumira muri LVEMPII bivanye n'ukuntu bazizitiriye.
Twamenyesha kandi ko ubutunzi buva muri icyo kiyaga cya Rweru busanzwe bufitiye akamaro kaniniya ikiremwa muntu tibagiye n'igihugu cyacu Burundi. Nk'uko Mirenzo abandanya bidushikiriza,
umwene gihugu ari wese uruzi uramufitiye akamaro, n'abatware baraduhimiriza ati nimurobeshe ivyemewe n'amategeko kugira mukingire ibyo binyabuzima, kuko ibyo binyabuzima navyone yuro vy'ikinyabuzima gikwiye ukagishira umwana canke n'uyundi ukagishira no mu masoko atandukanye. Barabona turufi ruvuye mu mazi uruzi weruti turabona yuko nago rufise ibinyabuzima bikwiye. Cyo gituma rero twebwe batware ya guhera ku bakose bashude zone n'abamustanteri n'abamuratari baraduhimiriza cyane kugira uruzi turukingire kugira n'abana bacu n'ejo bazobaronke icyo bafungura, kuko na twebwe tuvuze ngo turobe nabi tuzimare ba bana bacu none wumva bazoca batunganirika. Cyo gituma rero uyu mugambi ni intwaro nyinshi zimwe zihimiriza kugira turobe nyene mu mategeko akwiye kugira n'abana bacu nabo bazoronke mu minsi ibyo bazofungura bivuye mu iki kiyaga cyacu.